uri umuntu usoma bibiliya ntiwakwigira igihangange ndabwiza ukuri ntiwakwigira igihangange kuko imana yashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyara n'umuryango wose abantu bagasigara bari yumvira igicumuro wacumuye bakakibura ibihangange rero usanga nk'ubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega igihugu kiriba kiratoha nabaciye atoha aho kwemera kicisha bugufi agaca yigira igihangange cenda komeye ubu nta numwe akivuga mu gihugu nta mategeko akivuga jereje ntaga amategeko bacamanza mubamfashe ndakubwire ushaka icufite ntunzo sine n'igihugu igihugu gitera kagere mu gaco kigutera umugere ndagira ndabwira abantu biyita ibihangange shira hasi ibisaka vyimbwa vyahiye hariho rero abo bigira ibihangange hariho undi muntu nabonye nkubgawe no ku mutware bara naho nyere ntugire ngo biroroshye abagwanira kwa bakuru je barantwenza muri bukamwezi mwezi maconche ragumutse kuri mwezi maconche aremera ati nshaka irya ntebe wicaye ko aragenda cyayi amwibimbwa mwezi arumva ati naguhaye intaru ratwara ati ntacho ntaguhaye none ushaka n'igihugu Mweza chafata ingingo, atori ingabo zija kukwanya machonja. Nene machonja hata giri vijahari chari kuba. Yafu ya taba yu mgami. Machonja yafu ya taba yu mgami. Muka iba zango, kwanu mkwa yu mgami, azomu mgami. Kandi mgami, nachatari yara muha, ya muha yu mkobga, muhinara watuara. Muka yu kakubavua kukene igia nebe yao. Ah, machonja ni basubizi ngho tamagubati. Kukuma zofata ashize. None, umujenerali hau mundu yomukanga kakire kutetakayemu. Uwo muntu ninde araza ntacho duhangane ku izina ry'Imana nzomunesha ya ntama ni sake vyabana hageze kubunani isake iravuga iti je ngaha mpava ndahagwaba ibibonye gucyo irazinduka mu gatondo ka kare kugira ngo yibutse abaza kubaga ntibabaga isake bacabaga intama irazira kubita amababa ngo burakaye turye ya ntama intama ikiri kagura Isaka irasubira kubita ya mababa ngo burakeye turye ya ntama aha ntama biravyumvise irumviriza nayo civa ngo mongo yupo erega bukeye bace barya ya sake abo rero baza bari bikisha bavuga utuntu utujambo barababwira bati neva maze guhura n'ibikomeye byinshi utwo n'ubusa utikuri umugabo tondi imbere yiwe Ntagira umuntu asubira kwahamura rero naganda babwire mu Burundi ntihazopfasubiye kubitemagazwa ry'ubutegetsi ntihazopfasubiye kwingwano emwe nasoko kuri abivuza imana niyo cabona abantu bose barotera inabi u Burundi ubu turinjiye mu nzira y'iterambere umuntu wese arotera inabi u Burundi adashaka ubundi bwo igihugu cy'amatano ubuki esheke yamaze kuyironka nabarayandika tuvuga ngo todera ifumbire ugashaka guca uyinyegeza ntuzobishobora tumuza tuti dukeneye igitoro kugira business kogwe ukavuga ngo ndakizibira ntuzobishobora imana ni hiri ntabari bataye ucika inkokora ngo ntibishoboka mukarira mugacika inkokora ko cabonetse kandi bigisubira inyuma banka bemera igitoro namaze kucifatira mu ntoki nta wundi ntuma umwanya nataye nidogera abandi ngo nibo banyononeye niwo mwanya nanje naciye niga ncadamenya iyo biva barazonyidogera rero bavuge ko namenje kwifatira mu ntoki gitoro ibintu byose aja kuneza bene igihugu nzovyifatira mu ntoki ifumbire ya matwasumira ubu hasigaye nke itarabashikira ndabitse none yari yagiye hehe hari habadandaza bari bafashe ingingo yo kuza barayinyegeza nabibonye byose umwe rege ugabuze ifumbire nzobaza umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi bepe yaye ahuri hose ubimenye mu ntara yawe hari umurimyi yabuze ifumbire niwe uzobiriha uzombwira igituma wayibuze aho mwahereye mwicara ni kera kandi muhemberwa erega muhemwa bya mukorera bene igihugu ibibazo byose narabaye ngiye mbona abantu babonye naho boja kwigurira isukari ngira ngo barabemereye abone usanga batarabemerera nzoca ndabemerera jewe jenyine ntigenda muyizane uza kubafata muce mpamagara iyo abantu bajeje kubikora bananiwe tuzovyikorera hanyuma basigare barapararangana je gusa savye abajeje umutekano abajeje ubutungane inkozi z'ikibi zose ntagendwa subira guhagara kuduhagararako amategeka kore turagere bitazoshoboka ndazi neza ko abajejwe kwivuna umwasi bahagaze neza abajejwe nyamuramabi bahagaze neza abajejwe ubutungane bahagaze neza none ngaho tuzonanirirwa he igihugu kirapanze ntagere uzosubira kubaca inkokora